bi a wɔn akyerɛ sɛ Reverend Osubempa ne ɛyɛ Yvonne no ɛdae anaasɛ ɔne ne maame ɛdae. Anuanom, yɛsan de ne lake video baako ɛreba a ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ hɔ akyɛ. Anuanom, kyerɛ sɛ Reverend Osubempa ne Yvonne maame ɛne Yvonne ankasa hyɛ hɔ akyɛ. Anuanom, ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ DC mpo, kyerɛ sɛ before even election time na mo nyinaa ɛhyɛhyɛ hɔ. Nti nuanom, sɛdeɛ yɛka sɛ kakom yɛgye wɔ kwakuo no mu no, nuanom, montie saa ne voice record yi so a ɛyɛ ɔbaa no a yɛfɛ ne naa no ɛsan de aba out. Nti sɛ nsɛm pii ɛhyehyɛ hɔ a Reverend Osubempa ɛsan bɔ obi nim mu din na ne te sɛ asɔfoɔ nyinaa no azaa a wɔyɛ sɛ ɔsu sɛ obi nim ɛkɔfa nkwaraa sɛ wɔyɛ mu sɛdeɛ wɔayɛ krepo sɛ ɛbɛyɛ a ɔnyane wɔ mu a ne te sɛ wɔapɛ sika yɛ ma wɔ mu. Te sɛ nnwa no mu wɔyɛ yɛ nsɛm pii. Nti wei akyerɛ sɛ Ghana asɔfoɔ nyinaa sɛdeɛ yɛka de bia no ɔmo nyinaa yɛ fake azaafoɔ nko ara. Nti nnwa no mu mɛma yɛne ɛna hɔ na wei mu nyinaa deɛ wɔayɛ wɔ mu sɛ wɔyɛ mmosamfoɔ ɛna wɔma bɛtɛntɛ ɔman Ghana mu. Nkɔmhyɛ nko ara na ɔmo nom ka. Wei nti na ɛyɛ Emmanuel Adae de bia ɔka sɛ wei mu yɛ Illuminati no. Nnwa no mu wei mu ayɛ azaafoɔ nko ara ɔmo nam a Ghana mpo ayɛ den ama yɛ no. Nti nnwa no mu yɛnka no tɛntɛ bia no. Montie ne voice recorder a ɛsɛn apue yɛda obiara se.
Most of them come to me. But I know Thank you. Now, what I'm saying, that's the opinion, no?